One, two, yes, bakunzi ba Sky Media Burundi, umeze gute, umeze fresh, nizere ko umeze neza umwereye hose, ni wida promoter kuri microphone, behind the camera kumena Omer Designer, aka Loki Nene, yesa, nkuko rero mubizi ko, impano yacu guteza imbere impano zanyu, impano zacu, kugira twandike amateka hirya no hino, kuno munsi rero murabizi ko natwe tugira tunanirwa kiretse gusa iyo twikanze ingobotozi, yesa, turi kumwe n'abarimbyi babiri. Abarimbyi babiri n'aba ni timu, navuga ati ni timu yuzuye, ariko dushaka tumenye ati bameze gute, ibyabo bihagaze gute about music, nabwira ati wowe turakora subscribe, ubikore none nawe ugire ubandanye uronka amakuru yizewe neza. Yesa bro, meze gute man?
Ni fresh.
Meze oje?
Ndashima kweli nawe.
Ya, naje ni top kweli ndashima. Afu nawe bro, meze oje?
Ya, mkuru brother.
Ya, dude. Dure kwanza kwi presentation kwanza. Uba wako kitwa gute mtaa?
Chewa ni Fatima Biti official distance above. No worry, ntabwoba.
Kweli, Mr. Ntabwoba. Yes, Abraham, nawe kazina kawe uwa wichwa gute.
Ya, man. Can you be my honor? Can you be your sweet love, baby? Ndakukunda every day. You make me happy. Ya, man. It's your boy, Jiggy Boy, Baba Jesus.
Kweli baba jizo. Unasikia ni vitu ni balaa, yani tunataka tuwashe sasa moto. Hama bro, tuto igiye kure. Jeng nkunze guhera ku maguru. Amafaranga tashobora kuja munsi ibi atoma ibi atwambana nangaye.
Makenya cyane.
Nangaye.
Makenya gusa nyine sinda kumutuka ni makenya gusa tu.
Nka Kesmir.
Eh ariye. Basi nka Vincent basi.
Kweli bro. Ama Baba Jizo, I'm a friend of the show, Jamo Sika, to Ambra Nanga.
So, brother, this is my secret. Yeah, man.
This is your secret. Query, bro. So, Jamu Zakawa Rims, you have a Rims, Simuza Kawa Rims, you have a choose in Dagarami Sok. Capra Kwanza Kundi in Boyan, in Megator.
Nikaje kuba hari no kugeza umwaka biri kumashaka imihari ukuri ndagukunda sinifuza kukuhenda. Yesa.
Kweli,
Uri ma melody, smile is better kwangu. Kukugira n'ibishimo, kuko nabisanzemo. Uri ma melody, your look is power kwangu. Kukura mahitamo, nasanze no kwikuramo.
Yes sir,
no kwikuramo. No kwikuramo.
Yes sir, yes sir, yes sir. Aja kwanza kibwa ibintu yameze fresh ibintu aba ari mahwi muravyumva ko n'abasore bamwarabizamo neza ndetse navuga ko bo bandaye nkuko barafise kazoza hama bro duce giye kurembega yo bari timu canke mu mwose akora giti cyo
ye bwa mbere twatanga ari timu ariko ubunye wese akora ku giti cyo gusa kubera nyene uyu mu brothers tumaranye iminsi kubera aho ntawe ni gusa nyene
yeah
ayo tachiba ngo banyene ko tuzanana nyene dukorane Mera na ugambele tuwa na korana.
Muri make timu ya rasambuzi.
Timu ya rasambuzi kusha tuwegeo kurudu korana. Timu ya rasambuzi hindi kwa rimini ujimu ziki kusha tulama. Tula tembera na. Ya tukagani na nyene freshi. Mubu hariwa nikindi kikogwa tuniradu sora na eneo mbi.
Kweli.
Ya kweli.
Bro. Ndufa kuyo ni meze freshi. Ikikogwa chimimusi goma kizoji hands. Ya. Bega ko. Kwa rabari mjibenshi bagi wao biza moneza. Ariko hagiri hao sanga hao bazima. Mie mupangichi muteguri.
So. Tuedu tegura nyele. Yuko tuto. Tuto ya tulatuma abafanzi wachu wa sinzira. Tajo kubatindisha kubanyo uteza wapi bwa.
Yeah, yani navyo kunyotiza aba kunzi umuziki ndundi.
Wapi man.
Mbe nk'umuntu abakeneye kuguma social media yo baronka gute.
So, YouTube, Boy Baba Jizo official, Facebook, Boy Baba Jizo, Instagram, Boy Baba Jizo.
Kweli. Imanti umuntu ukeneye kuma social media yo kuronka gute.
Imanti Facebook, ama Imanti official kuri YouTube. Manti official udakishije mu kantu ko gutandukanya Instagram.
Yeah. Mbega mbe mwamuke akora guti cyanyu cyangwa marafise management iba managing.
Management.
Yeah. Musaba iki none gomba ku bantu bamaze kuduga mu muziki.
Kintu tubasaba no kudushigikira.
Yeah.
Niko ndabibona nyine.
Hama mbega ibikorwa byanyu kubera iki benshi ntibabize ho bamwe muyumvira ko bahaburi iki.
Muvuga ngahe muyinga?
Ndese ni hani wacu muyinga nyine ndese sinzi ko nahandika ariko vya bimeze.
Bumva biba bivana na kati. Ngaka kumukoni Swahili. kizungu ndibaza je France barabizi
barabizi abumva ko ahandi muhinga muko mura tuvuga mu bifata mu fresh
province yose
ni town ni Bega, arabarivyo nagiye numva bavuga ko hani mu ntara ya muyinga haba hariho umurimvyi umwe yoba nduvuga ati ni ariko arakurira ugwaruka ndusana ntawe ko baraduga muri music mwe kuri mwe bwo yumvira ko mwa mwemera ndi hagati ya hani wacu muyinga nyene ugageje kuraho
so bari mwe papa lazi
yeah
friend I born
yes
is be free born He's a boy, my T-boy, boy, man. So Nibeshi,
Nibeshi,
Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi,
Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi,
Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi,
Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi,
Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi,
Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Nibeshi, Tuwe giye kure baraguhaye ntuze baraguhaye amahitamo yo kujya muri lebo zibiri muri baguhaye amahitamo kujya muri Bantu Boy baguhaye amahitamo kujya muri Empire Oven naye hano wumva ko ushidikira kuri kubera
yene kubera ibintu bya lebo ngo lebo ni nziza irakuzamura ariko lebo biragoye sana
ni giki ne ubonegura muri marebo
marebo urumva jenga jenga kwa muziki kumgira kono sori muziki na isoro kwa chumba we programa yuko nzo isoho randa igenzu kuu nisanzwe mungihara yu sanzwa fisu ujo nga jenga yama no bahasi fisu ujo kise management mama hera nye nga kora ili mshaka na ribono kwa ili mifuza uja
kweli
na ukora kaba andi nye katuka nye
Mr. Baba Jizo we na we ufufuka kuiki wakwa maitamo yuko jamure bozibili Bantu Boy na Empire Avenue ni ayo shiduki ya kujama
So, nanje nta gihe kabisa bra.
Yeah.
Cause namahitamo yanje nimbaze byinshi.
Sindakubaze byinshi ba. Nimaka ndikoze kuko dushaka kumenya kugira nabo bandi baba bifuza kujya mu bandi marebo batazo hava bagira. Barazo hava bifuza kubijanwa asange ko baragwa bakubita swat. Ndimo bahanura iki basi no ku bantu bo kugeza kwisaha bo bacifuza rebo cyangwa management ba managing.
So no bantu bari kubatoci cha intege ahubwo bandanye nene bahiga kubera so ni byiza kufise aho hagaze ya
so mwebwe mbugeje kuraba nkamwe ni he hano mifuza kugera
ikure
nahe nkasi ugereje ku hano bacu mu Burundi ni ha muri byi basaye bakwespira
bikize
ya baba jizo we nawe nda muri byi bakwespira
so ni bikize ma
bikize Wipfuza genero inimeze fresh kabisa inimeze OG bimeze OG so hama mupanga iki mutegura iki abakunzi b'umuziki ndundi mu minsi iri imbere dufatiye nko ko ku minsi ikintu bimeze benshi benshi bari dog ati kubera iki abaririmbye ubu nta bimbye by'amashow bikya mubwi hamba vuye muziki wari ikindi kintu wamukora kibinjiriza note Ata imba tari banga chwari gii
Tari banga kwa hivyo kwa hivyo
Mbe kukubwanyo muziki wafata nga kazi
Yee Wafata nga kazi kusanyo ni kumera madiri nye na batenda kuboneka
Yeah
Yeah Kumera ikili kimi Wafata nga kazi uchebu ishi nanguzo ukura wonyo ni kumera Kweni hara gira iga kubwa nungu ni nga kazi Ego tu wafji fuza kusanyo ni viva nga kazi Waka guwa mahera nye ni gie gura makonse nye ni Menshi wara mazi uteri mbele ni fresh
Yeah
Kusangoburu mbaniga shubara kubwa kazi